bakunze ba Imperial TV turabara mu kijo bivanye naho muherereye bwa keye canke mwaramutse turi abara mu kije kuri mikomo ka muri kumwe na Iterite Kabela aka Tiago Tequila no musiko badufiye abantu mire babiri basanzwe baririmba imvyino bagatamba imvyino z'ikirundi reka tubahe ikaze bivuge
murakoze cyane jewe nitwa Majambere Jamari abandi cegera cy'urongo uyu mugunda karanga intwari zakaranga
Ego nanje nitwa Nice Gisele nkabandi umwe mu bajejwe kumenyekanisha amakuru ego mu mugwi intwari zakaranga ego
bega umugwi intwari zakaranga watanguye mu mwaka wa kangahe
murakoze cyane umugwi na karanga intwari zakaranga ni umugwi watanguye tariki 24 z'ukwezi kwa 12 mu 2013 ego
mu 2013
ego
nibihe bikogwa intwari zakaranga bimaze gukora
okay intwari zakaranga ziramaze gukora ibikogwa bitari bike murumva n'imyaka iheze si myinshi umugwi ndanga karanga intwari zakaranga kuva utanguye ibikogwa byawo ubwa mbere na mbere bwo watanguriye ngaha mu gisagara ca Bujumbura amukinanira kuri sokaritie aho usanzwe ukorera n'ubu cicaro gikuru c'umugwi rero uwo mugwi warakoze ibintu bitari bike kuva utanguye warashoboye kwegeranya abanywanyi urabigisha ibikogwa ndanga karanga abanywanyi baragwira cyane turagenda no mu ntara hagati turashirayo amashami icyo bwo kwita amashami bijya bita majance mu France no kuvuga muri rirare turafise y'umugwi mu rumonge turafise y'umugwi no mu cibitoki kandi abo bose bari ku kivi kuvyerekeye ibikorwa ndangakaranga nabo navyo woba umaze gukora turamaze gukora bijya bita ama video amasana indirimbo zibona zitatu nazijya zitabona bita ama audio zirenga 12 ni nka 12 13 gukyo ego
mbega umuntu ashaka kwinjira muri group intwari zakaranga aca hehe bisaba iki
misanzwe kugira ngo winjire mu intwari zakaranga bigusaba kuhashika no gukunda karanga kuko ikintu iyo kigiyemo bisaba ko ubugikunda iyo maze gushika rero ubikunda uvyumvamwo turakwakira
amafaranga musamo
oya kuko akaranga na katwese nge witwa umurundi kuko dukunda kuvuga kenshi ngo kakayagwa no mu makungu kugira ngo no mu makungu bakamenye mu gihe rero urumurundi utagafise biragoye bisaba ko nuwo murundi ari wese ukabishoboye arashobora kuza nta bon nawe twankira nego
mbega no munsi birashitse umuntu ariko aradukurikirana umuntu ariko arakurikirana kino kidaganiro gacavuga ati ndabaye interesse intwari zakaranga ndashaka ko duza nko kuntambira bisaba iki musaba iki
ngo igisabwa nuko yadukunze vraiment igikorwa turagikora natwe tugikunze igisabwa nuko yotora contact zacu hanyuma tukazweza tukavugana ibikurikira yego
umuntu ko ararondera ahantu intwari zakaranga zikorera ni hehe iyo batoraho nyene kuri so quartier muvuze
ego icicaro gikuru c'umugundankara intwari zakaranga gisanzwe kiri ngamu gisagara ca Bujumbura kuri so quartier mukinanira ego kubibarabara rya 18 imbere ku mashuri
bega nibihe bikugwa intwari zakaranga biriko biradutegurira muri kazoza twumvise ibyo mwakoze muri kahise muri kazoza naho muri ko mudutegurira iki intwari nyene zakaranga
ibikorwa byiza cyane mbere mu maguru masha hijya yejo ku munsi wa gatanu itariki 25 umuntu atari bwabone intwari zakaranga kabisa turamutumira kuza kuraba aho bita kuri mutima bare naha muri ville haruguru ya cafe guruma imbere ya nayo tirama sale de reception muca muyibona hajye nyene hazoba hari bikogwa nanga karanga hakaba twarabateguriye no kubereka indirimbo shasha twitiriye Burundi gihugu cacu Burundi gihugu cacu yego
zina
byose ivyo bintu niho zobisanga kabisa yego
bashimire rero nka Imperial TV ko bamwe ari mwaje kubana natwe twibaze ko nubukurikira muzo twitaba kandi tuzohaba turabemereye ko tuzohaba turabashimiye namwe bakunzi ba Imperial TV kuri iki kiganiro twabasaba ko mwogikurikirana mukadushirira ko s'abonner like na commentaire.